Ki ngā take hā kinakina, e whakatika ake ana te kaiwhawhai no Ngāti Maniapoto a Luke Jumeau ki te hoki ki te atamira UFC. Ko tētahi o āna rautaki, ko te toro ki tētahi pauako MMA rongonui. Kei a Te Rina Kowhai tēnei pūrongo.
Luke the Jedi Jumeau!
Kua rite tēnei Jedi ki te whakatanifa iaia anō. E taka tū ana ia ki tāna kakari UFC tuawhā, te kitea ia ki te kauhanga o te riri, mai anō I te whāranga o tōna ringa I te rātau.
Yeah, fully healed, two surgeries later and a few hiccups and that, but I'm back hitting like a heavyweight, so that's all that matters.
Ko MMA I kirikiri roa tāna kāinga tahi whakangungu, e oe kua toro atu te ringa o tēnei toa atu ki te ika āwhiro, te kaiako a Lolo Heimuli, hei whakarite mo tēnei kakari e heke mai nei.
He's pretty much the grandfather of these guys who they all trained underneath him and now, you know, putting his things into place.
It's such an easy guy to work with because he works so hard, he's got a good work ethics and, you know, he's very talented anyway.
I ngā maramae rua ko hori, ko haere a Jumeau ki tāmaki ki te whare hākinakina nei ki Siri Lega.
I probably have the easiest job because my job is analyze what may work on because everything changed per fight. Against a certain opponent, so we go to work, we work on drills, different drills likely to work against an opponent.
E ru atu ana ia ki te whawhai tua whā o tāna kirimana, me te aha ko te kakari ki te kai whawhai Diego Lima, te aronga nui rawa o ngā kakari.
It's a must win fight for him. If he wins this fight, the UFC will sign him up. He lose, who knows? You know, but the guy is fighting. He's very, very good. I think Luke already got his number, so we'll wait and see. But yeah, we're confident.
Feeling super, super pumped. Can't wait.
Ko ia tētahi o ngā kaiwhawhai toko whā, e rūpeke atu ana ki poi piripi a te mutunga wiki o ngā whawhai UFC 243 ka tū, hei te tuaono o ke topa. Te Rina Kowhai, te Karere.